muri bwa butumwa mushikirizwa nabene gihugu bavuga ibitagenda neza babushikiriza indongozi zitandukanye za kino gihugu ariho butumwa bwashikijwe abo hejuru cyane nyenshubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bw'ikinyoma ubwo butumwa bwashikirijwe n'uwitwa Minani Martin batazira Jacques Suleiman no murundi avuki muyinga ariko aba mu bwiza ngaha mu gisagara cha Bujumbura aho yibwiriye nyenicubaye umukuru w'igihugu yuko yibwe amafaranga ashika ku miliyoni n'inusu y'amarundi akavuga yuko yayibwe n'umukozi n'umwene gihugu muri Tanzania atavuze izina ariko ngo afatanije n'umukozi w'urwego rwigendereza ngaha mu Burundi ayo makuru rero murumva ko yaraba umukozi w'urwego rwigendereza yaciye akogwa ko amatohoza yimbitse kuko barakunze kubabeshera abakozi b'urwego rwigendereza bagomba kubashira mu bikorwa by'amanyembwa bitandukanye haciye habara amatohoza yimbitse kugira ngo ubwo butumwa bw'umwe n'igihugu barabe koko ibyo yavuze ari byo hanyuma basanze ari byo uwo mukozi cancana umukozi w'igendereza afatwe abihanigwe nkuko inkozi z'ikibi zose zigenda zirahana hamaze rero kuba amatohoza yimbitse byabonetse yuko ubutumwa yatanze cari kinyoma kuko ntiyigeze yibwa n'ifaranga na rimwe kandi ntiyigeze na rimwe atanga amafaranga yongwa yahereza mu Tanzania canke uwo mukozi w'igendereza mbere ntibanazi nayo abajwe rero chatumye abigira gutyo akubahuka gukora ibidakogwa kubeshanya n'icyo bahe mukuru w'igihugu uri hari abantu barinda ya issue yavuga yuko yari yabitumwe n'abandi bantu babiri we wamurondeye n'umugabo yitwa Bigirimana Kenny uwo nawe akaba nawe nyene yari umutumwa yari yatumwe n'umufasoni w'umupolisi kazi isongerezi yitwa Ndayishimiye Divine asanzwe akora mu gipolisi kigira umutekano wo mu mabarabara uyu rero akaba asanzwe afitaniye ibibazo n'uwo bubakanye umushinga ntahe wiwe yitwa Boaze Mugisha akaba ariwe rero akora ngaha mu rwego rugendereza basanzwe bafitaniye amatati ubasanzwe bafitaniye amatati ku buryo urubanza rwabo rwo kuvana rusanzwe ruri muri sentare y'intango ya Gihosha bimirije rero yimirije rero kubahukanisha iyo sentare ari nacyo gituma uyu mupolisi kazi yagerageje kuko ibi yagize yari inshuro igira gatanu amurementaniriza kandi hose yagiye aramerwa nabi amurementaniriza kugira ngo ubwo rubanza rwabo rwo gutandukana binyaruke kandi bace ahanini bagurisha agurisha amatungo yiwe yavuga cyane cyane inzu yiwe n'ibindi by'amatungo basanzwe bafitaniye rero uyo umwene kwiyumvira umugambi no uyu mukenyezi ariko urumva ko mu kuwushira mu ngiro yatumye uwo wundi mugenzi wiwe Keri ubona wakaza kurondera uyu ari nawe yaciye ashikizwa ubutumwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ubu rero bose barafashwe yaba uyu muda uyu mufasoni Divine yaba uyu Keri wa mbere yatumye bwa mbere yaba n'uyu yatumwe ubugira kabiri ari nawe yashikiza ubutumwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu dosiye yabo iraheze nga baca barungikwa mu butungane kugira ngo nabwo bakubite intahe mu gahanga kuko murumva yuko bakoze bidakogwa kuza kubesha nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu bakongera bakabesha n'umukozi w'urwego rwigendereza ngo niwe yagiye mu bubisha bwo kuja kwiba aha rero icyo twovuga dufatiye kuri byabaye kwereka bene gihugu yuko ubutumwa bwabo bashikiriza indongozi zitandukanye ko bushika burashika kandi burakoregwa karoreno naka ku butumwa nubwo barubwe ikinyoma babandanye rero tanga ubutumwa bwabo bavuga ivyo babona bitari ko biragenda neza izo ndongozi zose babona ko zitari ko zirakora neza ibikorwa zategezwa gukora zitari ko zirarondera koko ineza y'umwene gihugu babandanye bazirega bakoresheje buriya buryo twabahaye twarabivuze igihe twari twarungiswe gutanguza turiya dusanduku two ku makomini abene gihugu nibabandanye bavuga ibitagenda neza ariko ibiro nce ndabivuga mfatiye kuri ibi byabaye kandi no mu gutanga uzure kiriya gikorwa twabivuze muri buriya muri ari amasandugu cyangwa muri mu matelefone ya indongo zitandukanye kirazira gucishayo ibintu by'ibinyoma byo kurementaniriza abandi byo kuremeka intebishushe abandi kirazira kaziririzwa kubicishayo kandi ababikoze murabona ko baca bafatwa hanyuma bagaheza bakabihanirwa kuko kuza kubeshera abantu kuza kwambika ibara abantu kubarementaniriza kubaremeka intebishushe ivyo ni ivyaha bisanzwe bitekanjwe n'igitamana vyaha cyo Burundi abene gihugu rero babandanye ko kubarega bitagenda neza banavuga mbere uko babona vyogenda ko nabo nyene barahamagariwe guterera ariko birinde kuvuga ibinyoma za kubeshera abantu kuko bazoheza babibazwa.